ihe ya siri ike ihe m na-arụ ugbu a bụ ikwu nwa nke bụ egwu m na-agụrụ mkpọ ya na akwa m na-ebo oge ncha otu ụbọchị ka m na omechewa ihe m chere chicha bụ afọ ise elu ụwa amagịsị agụụ ga-adị uwe were n'oge ikwu ụwa gwụ kọpụ rais ala n'elu elu kọpụ biza ala n'elu ebiri elu eru amaala m anwa soro ka nchala m otu kọpụ gara ekweghị nzụta mmanụ krezi na-ekweghị ngụta isi okporo oke ekweghị nzụta o mama m.